sabali le jamana furukɛla furu ye jamana furu sabali le jamana furukɛla nɔ furu ye jamana furu
Thank you.